Ebusunya bɛyɛ nna kakra ni na nya ne ntia sɛ yankasa yɛnwum tuni ɛyɛ Kuami Eugene the rockstar ɛne ne maid ya ɔne no ɛte ne fie hɔ no kasa ba kumienu bi akɔso ɛma ɛnam so ɛma Kuami Eugene ɛde apamo ne maid na ɛbaa na yɛbisa sɛ ɛyɛ maid ya ne mmrɛ bi wobɛhu sɛ ɔne ne master ɛgyina no ɔmo sa video si pop ba abɔnten mɛn deɛ na nkrɔfoɔ kora ka sɛ ɛyɛ ndeɛ ɔmo ntɛm gopa ɛndeɛ ɔdɔ ne maid no pɛnasɛm ne adeadeɛ ɛbusua yɛnka bi nhyiam yɛ kɔ abɛfo ntentan fide kɛse no so a abɛtɔ hɔ sɛ Kuami Eugene ɛse ɔntumi ne n'abɔfra ɛnyɛ adwuma biom na ɛnte aseɛ Kuami Eugene mmerɛ bi ɔba abɔnten ɛbɛka nsɛm bi kyerɛ sɛ ne nwom single no kora girl no ɛna ɔtoo baaki no kora ɛde maa no ɛna girl no kora na ɛtwerɛ ɛnwom no kora nyina ɛka ho ɛma yɛhunu sɛ ɔne ne boss ɔmo ntɛm adwo ɛbusua after sɛ Kuami Eugene ɛka kyerɛ n'akora ayɛ sɛ ɔntumi ɛne ne nyɛ adwuma biom no girl no ifrasie grant interviews wa bonten na interviews ni nada no ensem a ode ababe tudwa emu ohwerem kakra eno ena yete a yadwene ho enye yi isan se Kuami Eugene de eba ne sen abaye ichira se ye yenua Kuami Eugene na se adi na Kuami Eugene time one no etifie na osom no no bosumi sika ode ma no eye 400 Ghana cedis titisika etwo mu yimchira 4 million ei kai kasanse moyi ewo interview bia obekwa akwem se Ghana for the asam eba ya na ya start granting interviews ano na musuma nkrofo chere se abaya no wotwa ntro esanse Kuami Eugene entimi enye nipa bonu fusemo etese ebi nso chere se abaya no opre na mpose bibi se ikura no aba abeto abontin a eni se pofrim nada opre ho ana wode ahohyehye bia na ho mprebi ho bi ede ekọ ekwa grant interviews abontin essay Kuami Eugene edin ebiso ana entesa aha sa ena nkrofo etrena 4 million de ayisika ben na aban ne kasem no otre se de ekwa ba sa ina ne se yura Kuami Eugene osuma no se wonfa ade enkonkoma eye na danfo girl bi na wokọ no na ne nisu ebiri no ntin wo che kwan so wo chere se ne kure ni wo che kwan so oba ene de Kuami Eugene busa ne se wokọ he na yɛde na bɛhyɛ ne nsa ɛna bibi si a ne busuafo be holding responsible ɛno nti no either sɛ ɛyɛ two options either sɛ ne pay no ɔbɛte so anaasɛ ɔbɛkɔ ɛbusua mepɛ sɛ meka sɛ bɛte nti yɛnkɔnkɔ tie nsɛm a abaayɛ no ɛkan bi ɛmfa ɛmmra
na Kuami Eugene otua wo ka
otua
ka bosome bia ebia nkam na otua wo ka sɛ
mekɔɛ no na otua me 4
4,000 Ghana, another 400.
4 million. 100 cedis.
100 cedis, 100 cedis. 4.
4 million, yeah. A man.
Kuami Eugene.
Pachamai.
We never say anything about it. Kuami Eugene, what do you say? 1, 2, 3, 4. 100 cedis, 4.
4 million.
4 million, this is Ghana.
Yeah, me call her first. Me start with my first. Okay. I'm 4 million.
And you have been 3 years ago.
Uh-huh. You try another... Yeah, account, not the 100 cedis
count. Okay, and, kasa, 1 year, 400 Ghana, 400 Ghana, sa, 1 year.
No, a year, be also 200 cedis. Into my quarter now, 3 years, a year 600, into 600, na made
it. Okay, first year, no, Kuami Eugene, it's your 400 Ghana.
4 million.
Utia, sa, 1 year later.
Asana.
No, ma, 500 Ghana.
Yeah, Utia, sa, 1 year later.
It's all by the no, Utia, 600.
No, Tammy, Cassis.
The Bushu, Utia, 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 600 Ghana.
There'll
be 400. So, Utia, 600.
That's what to be peso.
Kuami is what 2 peso. There'll be a what say? First year, no, or my 400. Second year, my 500. And a third year, no, my 600. Into a pamo, or my say.
Up my mammy, no. Oh, mammy, 4 million.
I didn't.
I know so I see me pay something.
I didn't want to pay so up my money.
I also, mammy. Man, I don't forgive.
I don't know, dear Kofi, a buyer and a dean, Eddie Mary. Yeah, where you're Kuami Eugene, and the maid, a baker's and a former maid, and now one in a tear. Zanny, a baker, the sunset, when you're up a mono. You name so best sign, Alfred, the beam, and an atena. The sunset, dear, a buyer, and a cake, or bonton, dear. Ano she eni enyan ebusua me hear comment or comment section as subscribe mami na bajo leave your comment for mami like it na bibian kama kama emfama inada. Ebusia meeting at the Oduma Company no Kofi Abakosab. Ebatome and Tinifram Conquan Sahin and Kofi.